semutengo wenyika ndakazoona vakanga vadokuramba varipo maningi pachigaro